Avuga Sanistar TV twa.
Sanistar TV. Sanistar TV.
Urabona ukuntu bimeze uri kurasoma mu boss. Hariyo mu boss ushobora gusaba nawe agakora bakavuga ati akavuga tujye mwana. Naho no muhamahera hari gaja kuyanwa urumoge. Naho no muhamahera hari gaja kuyanwa ifege. Cyaka yakoresha ibindi bintu bibinyene. Umwana gira ndamuguriringe cyangwa ndamwime. Ariko ari imbi atavuga ati reka ndamuguriringe ko namanjiye kumubaza guza singende ntamuguriye n'ikintu cyo kurya. Agaca kugurira ibitumbura cyangwa indya cyangwa mugahura rero nubundi abayumva umwangara arabinezerewe nyine gutanga na ukamubona uvuze ati ifashe ukazubona rate yaguhubwo nyine akavuga ati uwo mutatine kohere je wunzo mwigira ko mugenze tuba bagenze ndamubwire muhire ndamubwire uko bimeze wasanga zofashe muri kazoza tumenyeranye sana kubera narabonye arafise umutima wo gutanga.
Mommy uncle, papa, show me how you do, are you ready to die? Can I go go against some mind? To get to my get to some as a jama.
Twege kweri kuga dufata ikintu tujya nka twege twama twadize vire biragorana. Biragorana cyane kubera basavye mu boss ari ukubarira nawe ukazamba kujya gukora ngo gukora ibi n'ibi ngo ubushakisha akazi natwe nkwa ntibatwizera avuga ati wowe ndaguha akazi ugenda unyivye. Twevye n'ivyo tubayeho kwe. Umuhenene Natacha data ingene icyazinge kwaza ntamagashoti uje mu kibuga cyagodio maze ndagukubita gashoti kale ushika makashi usha kumunega gushimvura kapra.
Okay, hagati ya gatabi ni injya nka we ushaka ko nokugira mwikimwe ivyo bibi
sato be wenda gusabye uko mfasha nanye nkarabukuntu ntera imbere
we Natacha wenda gusabye uko mfasha basuka makazi ko kuza ndagu
be fresh cyandi puza ko no mudaseri wawe ndabe ko
Yes, asante sana. Asante sana kwa ari wewese. Kumburi, ma udufollowinga buri kigana tubandushira kuri Sanistar TV. Ni televiziyo online nkuko namanda bivuga iri muri capitale politique mu gisagara cha Gitega. Neza nta muntu azi gisagara cha Gitega kumbure atumenya aho twicaye ahari. Aho umunsi ndi kumwe n'abana kumbure badasanzwe, n'abana bakiri bato cyane nkuko mubona kuri screen za kamera za Sanistar TV, abana bafise ingabirano idasanzwe. Nkuko mamuzi ku Sanistar TV twamaturi update dutembera hirya no hino turaba impano zigitandukanye. Uno munsi niho twaciye duhura n'abana kumbure bigitangaza, abana bazi gutamba nkuko twege turavyibonera, abana kabisa batavyoroshe. Ariko imbere yuko kumburi ni promo muziko yamayibarizaga n'abatwenza rimwe rimwe, reka kumbure babanze batubwira amazina yabo naho boba baba hama tubandanye kiyago tumenye kabisa iyi mpano yo gutamba nkuko iyo bayikuye. Reka mpere ko mupeti witwa nde?
Yitwa Teddy.
Teddy? Usizina rimwe Teddy?
Nkurunziza
Teddy ni umwe wa mbere mu bana kumbure turi kumwe, ariko turi kumwe n'uwundi mwana kumbure mwitwa bande na
nitwa Shikaneza Jackson.
Evuga cyane Jackson nk'umuntu azi gutambanye.
Nitwa Shikaneza Jackson.
Jackson now
nagora na John.
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 Gutamba John vyakuje mu gihe kugira ngo wumve ko vyikuri uzi gutamba.
Je haraza nk'imyaka ibiri man.
Imyaka ibiri gamani uri kurata.
Yego man, urumva je nabona abandi badaseri mbona baguma bazirapa hari yakuritse kintu mvuga ati nanje mana uwo mpiyo mpano wo bukoze kabisa.
None mani wewe maze kubona abandi badanse bariko baratamba, wewe nawe ucuvuga ati jewe nanje ndashaka ko nziza ndatamba kumbure nkaronka madiri nanje nkaronka amafaranga. Nta muntu n'umwe yigera yima ubushaka gutamba, wewe ntivyashitse kabisa ukavuga ati reka nje gusaba kugirana nanje ntambe babarabe impano yawe.
Kabisa nadibyo narabyumve ndavuga ati ko nzi gutamba na nzoraba nanje ukuntu bafashe kugira nanje ngere imbere. Kugira nanje ndabe nanje ko nakwifashe ngere imbere ngere aho abandi bageze.
Abantu barakura kumbure bagashikana imyaka 20, 30, 40 bataravugira kuri televiziyo, ariko wewe umwana kiri muto uri kuri televiziyo uno munsi wiyumva gute kubona uri kuratanga ikiganiro kuri televiziyo?
Umva umunezero mwiza cyane.
Ryoherwa rero nk'ufise umunezero
ndagira. Merewe neza urabibona na wewe turi kumwe neza.
Iyi ni Sanistas TV. Avuga Sanistas TV to.
Sanistas TV. Sanistas TV.
Yes, ni Sanistas TV kumbure nkuko nayivuze iri mu gisagara cha Gitega. Mbiga kumbure ugoba wiga canke ku ishuri byaranse ntukibanda.
Wabikoje byaranse ku ishuri. Cyarumva ndi muhira. Nimve kujya ku ishuri bagitangura kunyandikisha naragiye. Ngiye je mama chambira ya kubira ryambwe ngo yanyandikishije acambira ngo azonyandikishije kubera je sene rubwa kwese ne bwamenye bwenge cambuga ati tego mama kandi zoma ni gitumbura te acambira ati acambira jewe ko nge manze ngende ngama ndaryama duce cyandumubwira ati mama mifungurwa nana mpa ifunguko cy'umugihumbi ama igihumbi onje kuzana amavuta cyenda muzanira intore acarankubita n'ace ndamubwira ati yes nzoja ku ishuri
ninde muririmbyi kumbure ushaka ko uzotambira indirimbo muri kazoza
muri kazoza je umuntu ushaka ko nzotambira indirimbo je nshaka kuzotambira indirimbo fizo
fizo ni wumva ko byukuri utambiye indirimbo yiwe byo kujyohera
byangyohera neza cyane
nawe naho kumbure ni wahe muririmbyi uvuga ati je kabisa indirimbo y'umuririmbyi kana kandi ayumvise cyane umva ashatse guta
najye ni fizo
nawe ni fizo indirimbo ya fizo wakunze ni
iyo nyine rivuyeyo
ivuga gute ririmba gatse twumva
umwe ne ah Natacha data ingene icyazinge kweza ntamagashoti uje mu kibuga ca godio maze ndagukubita gashoti kale ushika makashi ushaka umunega gushimvura ka
yes much respect for you maze kugira sabone cyangwa subscribe nkuko mubibona turacyari kumwe na gwaruka kumbure baba nafse impano idasanzwe eh uvuga ati numvise indirimbo ya fizo ariko mwatambye n'indirimbo za diamond nigiki niya hindi mu ni wahe mudiho kumbure uvuga ati je kabisa numvise indirimbo imeze ku nuko ndumva ko nce ngire gishika cyo guta ubyumva gute kugira ngo wumve indirimbo uce ugira appetit yo guta
je hari indirimbo na ushobora ishobora kudunda kubwira uvuga ati ino ndirimbo iri cyo kabisa hamwe uvuga ati yaje ino ndirimbo kweri ni ndayikunda kubwira uguma wumva baguma bayiririmba kubera natwe bwe dakunda gutembera no mu mujyi sana ukumva baguma bayiririmba rero baguma bazivuza kubera twe tubahariya bari ko baragiye mu matize twumva baguma bazivuza ati yeye bashina ijya ndirimbo yasohoje gare tukaca tuza kuzi no mu mujyi tukumva yemezasa tuzidundira tukavuga ati ijya ndirimbo nzoyira bibona ndayigira kudupa
ubundi je nababonye ndiko ndatembera ha mu mujyi ndiko ndabaraba ncambona kukumbure muba mufise impano kanaka sinari nzi yuko muzi gutamba nka kujyanye ariko kumbure maze kubashikana ngaha nabonye ko mubizi cyane ubundi mu mujyi mwari ko muhakore
twako turashakisha ko turaba umuntu twafasha kwikorera nk'akantu nyene akaduha nk'ibyo kujya cyangwa akaduha nk'amafaranga tukajya kugura ibyo kujya nubwo buzima twe tubaye
ubuzima bwa misi yose mubayemo ni nk'ubwahe ikumbure nk'abari ko baradukurikira
atwege kweri kuga dufata ikintu tujya nka twege twama twadize vire biragorana biragorana cyane kubera savye mu boss ari kubarira na ukazamba guja gukora ngo gukora ibi nibi ngo buko ngo bushakisha kazi natwe nkwa ntibatwizera avuga ati wowe ndaguha akazi ugenda unyivye twevye nivye tubayeho kwe ntibatwizera
Umaze imyaka ingana gute kumbura uri mu ibarabara ugenda urasaba kumbure nyimba umunyakigunge muhura akagufasha umaze ubwo buzima bumaze mu gihe kingana gute
ni kinini kwe nkiri muto
ntababyeyi bose ufise
mama
ufise mama wenyine abangaho igiteganye uri kuraraba ubuzima kumbure mubayemo bwo kugenda murasaba bo abantu bose kumbuye mu bamugenda murasaba babakira cyo kimwe cyangwa kumbure haba hariho bamwe bagenda babafasha utuntu tubwiye dutandukanye
urabona ukuntu bimeze uri kurasoma mu boss hari mu boss ushobora gusaba nawe agakora akavuga ati akavuga tujye mwana naho no muhamahera hari gihaje kuyanywa urumoge naho no muhamahera hari gihaje kuyanywa ifege cyangwa akakoresha ibindi bintu bibinyene umwana gira ndamuguriringe cyangwa ndamwima ariko ari imvi atavuga ati reka ndamuguririnda ko namanjiye kumubaza guza singende ntamuguriye n'ikintu cyo kurya agaca kugurira utumbura cyangwa indya cyangwa mugahura rero nubunda abayumva umengara arabinezerwe nyine gutanga nuko kamubona uvuze ati fashuka zubona rate yagubwo nyene kajubwa ati umutante ne kwere je wunzo mwigira ko mugenze tuba bagenze ndamubwire muhire ndamubwire uko bimeze wasanga zofashe muri kazoda tumenyeranye sana kubera narabonye arafise umutima wo gutanga
eh okay hagati ya gatabi ninjya nka wewe ushaka ko nokugira mwiki mwivyo bibi
ibyo kujya
ibyo kujya ari umunsi urapima gatabi ngo wumve ukanwe wumve ngene kameze
wapi nta nibyo nzigera
ikintu wumva kumbure umuntu yashobora kugufasha kugira ngo uvavanure nubu buzima n'inkiki
kenaje kweri nivyo kujya nta kindi je navyo vy'amafego n'urumugini gutahije
iyo bishitse bukira muryama gute bigenda gute kuko ubu turi mu bihe by'imvura bigenda gute kugira ngo muronka umuryama muryama hembe
no mu muji tukabona nk'amashashi mwe barabara katora tukaza turashira ko hejuru kugira turonke ibyo tuza gusinzira
Big Fizzo canke Harmonize canke bajya abandi mwagiye muratambira indirimbo bashobora kuzobona kumbura aka video ngiye gushira kuri Sanistas TV. Nk'umwe mu bamwe abo baririmbyi kumbure bumva ururimi rw'ikirundi n'ikihe kintu mwe basaba.
Je nka je. Je n'abafasha bakafasha.
Uwo basaba?
No basaba je bakafasha. Bafashije kimba rakazi bompa kimba bavuga nze ndabatambira nubikora ko ndabishoboye ndavise amaboko n'amaguru nta nakime nashobora gukora ari nk'amwe bo bimpa bo mpugo bubasha bwo kubikora nubikora
mbega ko muri batatu musanzu mufise groupe nyene mutambamo uku nyene muri batatu
arabura umwe muri twebwe twaradutamana turi bane
none mutegura ryari na ryari mwo mugwana
2020 bwategura byari bitugura nka twegura bizi mu bisanzwe nta ni radio dufise twotegurira ko no twoteguruza amenyo canke amaguru canke ibindi twe nta ni radio dufise ahubwo turoshe radio nyene niho byosha bi niho twosha duha twikasa
Yes, our companies can have a boss kumbure mamudu kurikirana kuri Sanistas TV. Muribona ko natwe kumbure tudahengeshanya kubashikira hariya aha canke hariya. Urugwaruka nivyo vyukuri rubayeho nabi nabi cyane kuko aho bagenda baratubwira ko bagenda barasaba kumbura umunyakigongwe akagira ice bahaye cyo gufungura canke kumbure akaba ubufasha ubu canke buriya. Uwo gutora kumbure yakugomwe akavuga ati nyina nagutware muhira. Kumbure mu kwicena nzenda gutanguze ishuri. Hobo byakira gute?
Urumva ukuntu aba bosi bega ibyo byo bama babitubwiye ntibasiba kubitubwira namuse twoje no muri vire ngo ntibabitubwire barafata bakatubwira ati none nk'ubu wo guhakaza wo gakora ego je uno gakora tubwo wa mbere naramutwaye tacagenda nyivyo tubwo na wese ko genda ngitse toya tibasi tereka je we uzoze ndaguhaka nzoze ndaguhakaza ndakwandikisha ishuri uzurajya kuri gusa kandi ndaguhemba n'amahera wo byemera ngo yaweja hiyo gendo nyibye ngo nuwa mbera nukunu na mutu kwa cha genda nyibye tuwe gendo tetora na kuchore ngazi kusuje kuja
nawe kumbure wo gutora kafuwa tingini ngira ndagushire mu muryango ndagushire mu ishuri wo vyeme
je nashobora kubyemera kubera nka je ubwa mbere nkitangura kuyiga naramanje ntangura mu wa mbere muri matrainer ya mbere ya kabiri ndaduga mu wa mbere mbuwa mbere no mu kabiri ngo mbuwa mbere kushuka mu mwaka wa kane
kandi kazi kumbure wacyuhitamo akazi kumbure ko kugenda urasaba uraba ko kumbure hari munyaka igonga
nyene basi azaranyongereza duke ndabe uko noronka nk'agataye cyane nk'imana kandi duza nko muri aba batambanye nanjye nk'abajemo haza ndataha
hagati ya mama na papa ufise umubyeyi
je bose ndabafise
ufise abavyeyi bose none bigenda gute kugira ngo uje mu ibarabara kabisa usabe kandi ufise abavyeyi
birashobora gukunda mani nk'uko ashobora kujya nko muhera basi nk'umubyeyi umwe we atakwishimiye kabona undi arakwishimiye basi nk'ubugiye muhero kabona baguma bashwana nawe atana ibyo aho wahora batana ibyo wahora byahora bikujya mu kaca wiyumvira kuvuga ngiye kabona bahajya tumanja kuba kwa bibi basi nkatuma nemarira yemeshi nkaguma nibera kwa bibi basi nkatuma nderekwa kwa bibi nkakorera kwa bibi hapana kuguma ngaha guma harakavuruga buri kanya batakwishimira basi
babonye ko muzi gutamba kumburi uwo bakenera kumbure mu mutambire yo batora gute
eh
uwo bakenera kugira ngo abashire mu ndirimbo yiwe cyankagira icabafasha mu vyerekeye umwuga wa nyugo gutamba ni gute yo baro
kumasanganzira naho twamaturi miss yos nino muri bure twaza kwa Mungu no kwa gatano no kwa mbere kwa kane rero hari ge tugende kugira hari ya maprasera kubera hari abantu benshi baba twama radio cyangwa kwa gatandatu tukaje kugira ya mapa
haji mbere hari satubi hakaba na fizo hakaba na roriro igira ikintu basavye bajye baririmbye batatu bari hajyanye ku ruhande rw'iburyo hari satubi hagati hari roriro impera hari fizo ubasavye
jewe
babwire nibaje ngabaje ariko barakura babwire ati Sadbi wenda gusavye ikiniki niki fizo nawe ndagusavye iki noriro nawe ndagusavye
Satubi wenda gusavye uko mfasha nanye nkarabukuntu ntera imbere fizo wewe ndagusavye nubundi ko nawe mfasha nanje nkatera imbere nkuko namwe mwateye imbere ama nawe roriro nyene nkuko nyene naje kwera ngahambaye ubuzima bubi aba nikintu wafasha ngaho
Bwira Natacha ari karakura abahaje imbere yawe eh bwira Natacha ico kumbure nawe wo musa
Jeno musaba yuko yo mpakaze ko kuzanda mudanza
mubwire Natacha ngo
we Natacha wenda gusabye yuko mfasha basuka makaze ko kuzanda gutambira kugira nanje ndo ubuzima bwiza
ORG Oleg no muri rimbye kumbure akiri muto mugabo muri rimbye kumbura afite ingabirano cyo kimwe na B-Face on the floor bwira nawe B-Face yajyanye ari karakura aba na Oleg ngabajyanye agira iki basavye kumbure nko bufasha bagufasha na
B-Face cyende ipfuza ko no mudaseri wawe ndabe ko nogira ndabe hazaza hanje ko homera neza ni miburi buri nkaraba nanje ko notera imbere nko watera imbere
Oleg nawe
Oleg wana wanzoje nzoje mwigu yawe group mwe group yawe kugira na nzora ukuntu notera imbere nkuko wateye imbere nkuko na umuziki wa mbere wakunzwe n'abantu bose nibyo
Yes, much respect for you, Kumburi. Wadukurikiranye kuva ikiganiro kiri in the beginning. Kugira ubu turi ku musozi wacu. Reka ndagushimire ndakwibutsa wowe utarakanda cyangwa utarafyonda handitse sabone cyangwa subscribe. Aba uwa mbere uhafyonde kugira ngo wame uri update na Sunny Space TV. Uraba ibikorwa Kumburi tugenda tugushiriraho. The new hit news Kumburi tugenda tugushirira kuri Sunny Space TV. Reka ndakubwire ko ndagukunda ndakwifuriza Kumburi kugira amagara meza Kumburi n'ibikorwa byiza. Aho uherereye hose nagwa Juan
Sanisa.